nakupenda pia, nakutaka pia, penzi we.
Love you, Blood Billy.